nzuri sana wageni wakaribishwa Kenya yetu
hakuna matata.
Yeah, I can't believe it.